Hello guys, namkelekile nonke kwezitshisa bhe entertainment channel. UDJ Phori uboshiwe, intombazana athandana nayo uThuli Phongolo umbophisile kuba esithi umbethile, wamqhaba ngempama, wamvathela ngenqindi esifubeni, wambetha ngengqiniba, wathatha ifowuni yakhe. Umbuzo umile uthi, iSouth Africans zimkholelwe kanjani uThuli xa esithi ubethwe nguDJ Phori kuba zange zimkholelwe uLady Zama noLerato Moloi noAmanda Dupont xa babesithi they were raped by their favorite artist. Omnye uthi, uba ngaba kukhona into enhle eqhubekayo empilweni yakho, ekuzisela imali, avoid abasisi bahlele befuna i-attention at all costs, otherwise uzophelelwa bubomi ungaqondanga. Bathi uDJ Phori uzoba yi-case study kungekudalanga emveni kwaThuli Phongolo. Bathi abasisi baya kuyuza, batye imali yakho, bakufebele, gqibe baku-accuse nge-harassment. Bethunana, omnye uthi never date above your league. Uthi akathi uThuli Phongolo ubebhetele kunoDJ, kodwa uthi uPhori ngaba akekho kule mess uba wayengathandananga noThuli. UPhori ke guys ufumene ibail ye 4000 rand emveni kokuba uThuli edecide ukudropha icala. Hayini bethunana, bebetshilo phaa kuTwitter uba uThuli akasoze abophe umntu amrholela imali noba sekutshiwo. Nithinini na guys, it is what it is. Enkosi kakhulu ngokundijoyina. Please don't forget to share your views on comment section, like and subscribe. Bye.